my heart. How many times have I played a part that I wasn't cast? Hey, Mr. Tallyman, how many times do we act a fool? Say we don't know what to do when the answer sits beside us.
Ka ị na-enwe aṅụrị n'obi gị, ịhụ na biko echi dị ime, onwe onye maghị echi ga-abụ, ịhụ na onye ọbụla nwere akara aka aka ya, jọsta onye ọbụla nọrọ na-ekele Chineke, na-enwekwe na nchekwube.